always here when you sigh. Never in my world land could there be ways to reveal in a face how I feel. And have you music we made with our lips when we kiss, and there's a whippy on willow, and he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and then we'll go flying high in birdland, high in the sky. We're in love. Lullaby for them, that's what I always hear when you sigh. Never in my world land could there be ways to reveal in a face how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when kiss. There's a wimpy old willow, he really knows how to cry. That's how I cried on my pillow. You tell me farewell and goodbye, lullaby bird, and whisper low and kiss me sweet. Then we'll go flying high in bird and high in the sky up above. We're in love.
Da 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 da